Phakathi mase yaphandle. Oh, hayi cha. Ake sithembe ukuthi ake sithembe ukuthi abantu abazosijoyina noma abantu abeze kuthini. No. Ngicabanga ukuthi asiqedile bafethu mhlawumbe before singala. Ngiyacela bafethu. Ngicabanga ukuthi siqedile kodwa Oh. Nama jong. Yaphila bafowethu.
Hayi wengaza kwethu enethemba nasibona lapha ne video yodumo ivideo impela trend ayenkonje zokuxhumana eyenzeke lapha izolo ngenkathi inkonsizwa uNgelo lapha ne announcer esimemezelo sekhuphuka nezakho sibone inkunzi ke lapha nezoba umhla ka 29 lapha na ku April kuyone elenyanga esikuyo njengamanje lapha negcokamelisha livedanela theleka lapha na ngayo xakazela lapha insizwa uNgelo versus ke ukuthi kuthini kwakho kuphala lo daba okanye mhlawumbe insizwa uMthandeni lapha siyaziqhelanisa nekhuphuka nezakhe lapha ayesezokuba ke ingxenye yekhuphuka nezakhe ngenza lokhu nje ngemva kokuthi ke lapha ke yabamba nombolo 1 isikhathi eside ke kwase kuthi ke kwashintsha sokwinsiza lapha phansi enkanje ukhuzana umfo kampungu siyona ke esibambe unumber 1 lensizwa isona lapha uNgelo ukuthi yena owenzelelayo insizwa ukhuzani umfoka mpungose kodwa ke ngizodinga ukuzwa lwakho uvo laphana ku comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena luthini lwakho uvo ngalolu daba ngilasiboni sengiphuma kanjena kodwa ke ngiyabuya futhi nevideo elandelayo nesikhathi esilandelayo kwakho ukusubscribe ube nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.